שדך יחוה ישוע תקים רתך ואנה גורפי דבר כי בתה
יהודי נייך אפו
yeji far away osofo kofi boy onne do muwa ha nne no fan the force na so e wo ha no mo ye ntume mo bo ntume bo e no nti no mike no wo open sue anu mo no se e bi wo abonten open sue no ma because of the COVID. Into the Misrawa Menka sent me a Hebrew in Timmy Chiamano. Yapon, that's our bang of firewa. Make sure I say about Banabo Ben, no, not who knows must a show honey. Patriotly Yapon, not a bang of firewa. Make sure I say who knows must no, a show honey. Many mistake. A blow day at your bonnet ban, a basic master pain. Ibuana, Yasmano, already. Come any boy book, Massey, Nasaka Shadow. A quite fast why a man won in the Wizard Canal. One ten months said that. Upon number of firewire, come with your conscience. You cannot touch him. Baba, picture the other neutral, or you free. So for a small, now we had more. You are welcome, but the award dream is any possible because Yahuwah is within the within us. And until now, you must be able to say Shabbat Shalom. They say, "Homeda asumbi and count." Yeah. Until now, you say you may do no ase. Ah no no. More won't see them say, Motte the Epostle, Mofacha, Honey Shia. You didn't say, I don't know what the baby did, sir. A big grab who saw more back. Hey, grab who saw more back. Mo a mo a no mo a mo nyɛ hu nyɛ ɛwɔ mo blanche sɛ no afi na ɛkwan no asɛte yɛbɛba bɛbi biaa yɛbɛbu biaa no yɛbɛba hɔ kɛdɛ mo a mo wɔ kyɛ bi mankasim nyankomase ahyɛ aman ho nyinaa yɛbɛba yɛbɛba hɛn yɛbɛba. Yɛda obi bi asɛ sɛ wasan waba Hebrewfoɔ Nyankopɔn ɛna ase ɛnyɛ akristofoɔ na ɛhyia mu wɔ ha nti wobi wɔ no mu a na waba waka mo ho aba bɛtena ɔnim deɛ kɔ so yɛmmɔ Jesus din yɛanka amen ɔnte aseɛ me nyinaa no ɛbɛma wahunu deɛ nti a yɛmmɔ amen amen ɛmfi ɛnyɛ Hebrew word hame yɛ bosom amen ɛyɛ bosom Jewfoɔ ka amen ɛyɛ bosom Islam ka amen ɛyɛ bosom Kristofoɔ ɔmo deɛ ɔmo bɔ mu degree ka amen amen wɔ mo no no amen ɛyɛ bosom a ɛwɔ Egypt ɛfɛ no amen ra bi ka no amen re Ghana ha sɛ yi yɛfrɛ sɔfoɔ bi ɔsɔfo ɔkɔmfo damoa ɛna ɔde saa bosom no ɔba Ghana ha sɛ yi ne yɛfrɛ asɔre no Africana mission nti woka amera magye so amen na ɔde baeɛ na obi de kan de bi aba ɛfɛ no amen amen ham na ɔmote ne nkapɛn fantastic amen amen ɔfankɔ ɛyɛ bosom sɛ wohu the word amen ɔba aguru mu a romafoɔ abrabɔ mobɔeɛ no ebi ne no I have the ancient bible at the word amen anim romafoɔ abrabɔ mobɔeɛ no ebi ne no nti sɛ wohu the word amen ɔba aguru mu a ɔbɛka sɛ adana amen korɔ ɔba aguru mu ɔmo mo wɔ ha no mo sua deɛ paa no ogogo the origin of amen a ɛde bɛ go back to egypt ɔntumi ne israel nyankopɔn ɛnante ɛberɛ a ɔbɔbɔ the word amen s-e-l-a-h ɛne sɛ ɔtumfoɔ nyankopɔn de ne yɛ ayahowa a yɛne ne nkasa nwie gye sɛ wagye ne nkwa afiri wo mu nti no sila no ɛyɛ sɛ bi a wohome asɛm no so wona obi di nkɔmmɔ home so no afei no deɛ memfa adeɛ nto yɛ mmra ɛno nkyerɛ sɛ asɛm no waka wie o nti no sɛ wobɔ mpayɛ the four gospel Matthew Mark and John Luke baabi na wɔno mu a yeshua ɔka amen da ɛni hɔ nkramofoɔ ka san sɛ ɛyɛ bosom a na ɔmosom no wɔ the Arabian Peninsula nti buroni baeɛ no wɔde saa wɛde ne baeɛ ɛne ka bi hallelujah amen waka hallelujah no kama wode gyimi ataatoɔ wei no yɛ part of mentality black mentality no a ayɛ no ebi ne no because ma mowa nyinaa na mo ɛbi ba nyinaa no bebree no ɛba because of the salvation ɛnkwagyeɛ that's why you are here noa preaching 120 years obi ansakra nti no we are proud sɛ nyankopɔn ma ɛhyia mu ase no wa preaching 120 good years nobody repented obi ansakra na bi ɛnyɛ easy woka sɛ mo ekura mpo a bebree kyerɛ no ma ɔma di atam pɛn ɔma yɛ paa nyankopɔn sɛ woyɛ the chosen one the regarding no woka ho bi sɛ awurade deɛ me no wokan mehome so mɛsan so aba ɛne wo abɛkasa yɛwu yei yɛnya mpaepɔ da meboa Enti ye mon pa ye yen kan amen. No righteous man in the Bible all bon pa ye kan amen. King David and go pon say or the heart of Yah. And go pon yon pa. Or he go pon angas na opente no. David and mon pa ye an kan amen da or kan sila. Roman 4 J Bible no. Baby, I'm a one on the church, a sila on the army, a shaho. I want to mean temper sons. Revelation, Osha Adam Babu Sleep Mua, and you know, I'm in your home. If you saw what they know, I'm in your home. I'm confused to be a say. That's why you're there. When you remember, I want to mean control, you are set da. Pay you when you're home. Mama, sorry. I'm telling you. Because the time will come, there must be a war. Find a persecution. You can die and go. But your ma, a bit lazy. And you know, no cray. Hebrew for no, and Yeshia, our Hanum. Everyone was so your SDNE, not here. Men made this of phobia or two more, I say. Men moody, men fraud that transit. There's a man of value, view, no abba. Omo, actually, yes, sir. Omo, do who made that to me and go upon a son for. No, me, whom is life for? As some will say, if I know madness talk, Jimmy talk. Whom is there any? Understand why? Whom was Antony? And the beer, I go for another beer, Cophobia for. Whom was Antony? Oh, cut away, whom is there near? Nantiasie. Tibi Joshua, and then when baby cray, and then again in the baby day. Who stroke at you? I'm a plane, I'm a turkey, I'm a Samuel, I'm a Bianti. I'm a one in sexual health. Now, Sladia Doku, I'm a community in Asse. One tefo. Oh, by God. Jesus, and now I'm a colonel. Ukra Mike. Oh, yeah, sorry. On a shed system, no one said, maybe you could eat, but the mic and the tool was there, or go resting. I hold a good way. A common city. There was a commander, no. A commander said, maybe they won't mean, sir. Well, when you go upon the more cassa, or boy, dear, and the more cassa. You walk go for Nigeria, or me a Hebrew for. Yang kau form, orang yang jujur form, orang yang jaya judai itu, orang abe kaya pun. Bahkan menurut kasihan raya, asy tipu joshua, cakap sedaya orang jadi ini, aman for free, ia sini na eban ho, entil obi wadanya na watong, ni ya bunu, an st, an hotel, obi wadanya ni ya bunu watong, ni ya bunu an apartment, ena a free biar hasil. Edeko ebia 37 edeko shiashi around when you na that when you know 80% akwa hotels because to see this man one on one it will take you about 2 to 3 months now you know yeah obo hunu a obo hunu screen so and I say I saw them one man one control mo ahomachi 2 o'clock e ho be ma. Yeah, nipa bibi ni awo hemi. Sana tiyo awo Yeshua tai. Yeshua bai. Sabe na Roman 4 adani Hebrew 4 ni na Romans. Na oba de mana bai. Oba na ya kapite ni. Debi ebi nye yanko poni bibi ya no. Oma as a big man. Nti nipe mono. Obi kan say ah, nye kapite ni ba no. to the turmoil, who said, the message from that man is powerful. Now, as of now, catch up with say, Oba ne diem, and so ne diya ne, Oma ya true for. True. Matthew 11:45. John 11:45. Oma ne ko siya ye, say ne peye bene den, ye janua, Oma ne nina, eh jin ne di, me boa. And nipa, Oma ne nina jin ne di, ne nam ka say, ne diya nye no. Enti no, yin kuno. Killing righteous man doesn't solve the problem. Killing a conscious man is not solution to the problem. Killing a conscious man is not solution to the problem. And I have a new solution. Munti ni epa ona samoko amuhu ni se aha enye church mangasimfo nyankuma se ashama fo tije ko fi boy mu ko fo tije ko fi boy ufu yakobe pia go and denounce your church se enya sole unye Hebrew ni Hebrewism is not a church and a way of life shade ya. Man who ye pe a man for backpack or locages and the name of a plane of the crew. But for no great, you know, a watch and array. A man for be a co, or be a co. Now, on your me or say, Alatamem Nipa Palen ye pe. A nipa, then ye pe. Then an African for ye pe, ye say. Man who are an agenda man who are now my chairman for tea and one a month for a statue, a packet, yellow gages. We can put the name in your general hall. You sooner report for play, a call of crew, obey than a call, obey than a call. A beer sipping, and to no wonder. Yeah, a beer happy pain, and to a young one. A beer sipping, and to Nadia, a young one. Say, Papa, no, a woo. Sir? Offer ya of a bar, then you never saw it. Ned in Sembo, a shell and crying, when you're by a bar or landing, or be remote, then you never saw it. Ned in Sembo, a shell. Old man, no more than so. Until no, Mom won't say about your safety, which will famous say to Papa no, or to Minante, or Baba. Say, in a pity a moon, and in symbol a share of a crime. Internet say, and you know, Papa TB Joshua, and can I say, Ebu? And I think you can say, thank you. Oko, and that's all in our son. You see, you feel a new fan too, in the person. Yanekuno, Oko, Yanekuno, and yes, we say. Onyankopon pe asa se wo ye Hebrew ni a empire na ye bo na wo bebo bi mane ma etumi atam form de ma wo sa prayer book no ebi wo bonte on ye pon a onya bi a be kire ha ye fi bo empire nyankopon ni Hebrew fo hwa moda no be check the Bible as ye so fo no o wa na mso no memo ne din. Say, Omo yehu hu Israel for, let me say, yale. Omo nke biyo. Se wu yi, on se hu Israel for, yate. Physical Israel for, Omo yehu anon. Aso omo nomo Israel, say, ah, Omo yehu yache. Juni! Hallelujah! 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 Thank you, thank you, thank you. Eba eno, na the word SDE, Universal Christ Center for Four, na enyamai edema wa no Israel ko meboa nyamukwa no a ode sabatrema Israel fo na wo se wo di bi na wo ye Israel ni no onka se mi ka ho Numbers 15:37 munti
and the Lord spoke unto Moses
onyamukwa ka kire Moses se
speak unto the children of Israel.
Catch the Israel for what you mean? Catch the Israel for quite
and bid them that they make them bridges in the borders.
Now, shall one say, almost a cardia, woman, yeah, anono, Sasaka, Omiyano, kind of fringes. Catch a woman. So mo shatade bia Israel bia be shatade bia no onye anu no onye yi anu no chao nya me na wo so de ho me na ba na wo kura mu tuye ezie ni tuye de wo ye wo mu de ni no listen to that the same God no enye fo nya dima enu no de o enye wo de a kwai
of their garments
continue
throughout their generations.
What? Throughout their generations. Maybe in here. This is in the Bible. Maybe so, he may be baptized and carry him. And carry him, say, about 2 years now, in front of tomorrow, about 2 years, it been 170 years. It been 200 years. So, I hinted here, it be called about 12. Santumano and say you or say Ufra Nanina no Safinisano, Ewano, O Munuba, who say Pop Am Finisiniano. And to know a name of a brave man who say, Number one, a share is life for a Brony by Obeyfriano. Am I a suit? Any a share? If I am to a baby, keep green pantalon, don't green. Any a share? National Uriel, you will pass a motion of what's not being in a forever memoir. 1 year, continue. You are confused.
Of their garments throughout their generation.
Throughout their generation. Quiet.
And that they put onto the fringes of the borders a ribbon of blue.
Yeah. What we are not wait. So I can't be. We are bema. Minya issue. Police in India and I'm a driver. I'm saying, in the 2 weeks. I said, yeah. He said, you're wrong about taking. No, chasing me. Let me join you. I said, gentlemen, how are you going? I'm going to class. SD. He said, no, I'm not a Christian. I'm a Hebrew. Is it a cult? It's not a cult. I'm a Hebrew Israelite. This is my dressing. Not sure yet. He said, it's in the Bible. Numbers 15:37 coming. I say, wait, I'm coming. No, go in the phone. Oh, you babble. Or can kind of. Or kind of who's the owner of him and him. Okay, you know. Okay, you go. Give me your number. And then, Madame Fou. And then, Madame Fou. Put it in the power national headquarters. I say, or friend, me also, or do feel no one to me and that. Now that I'm so full. And come with him, so follow the and your business, not you. And she won't police in the room with it, yeah. Start doing it. And now, who call I remember Tokyo City, Tokyo Fendanunano, or more ancient to Minano, fringes, Ewano, and Yampa. Or some Munya or Mutina being now forever. So, what's your suit? That's also SD. Now, I didn't tell you who made that. Not just you to the air. One or how one can sing in a cashel. Number 1 7 or for the dinner and fend to an amount.
woyɛ kristoni ɛyɛ hebrewfoɔ it shows as a hebrewism jehovah fo book bi fɛn the book of my bible story wohwɛ mfoni no a israelfoɔ ntadeɛ nyinaa sɛ mohwɛ saa book no a ɛni ano yes nti sɛ nnɛ wabɛtena ase a yɛmowa kɔ aba you are welcome once again sɛ tam na so sɛ yɛyɛ regathering onyame ɛwɔ ne ma no na ɔbɛbɛyɛ part of this divine movement as a hebrew israelite sɛ wopam atadeɛ foforɔ biara menka sɛ wokɔ fie baabi a kɔto wo ntadeɛ gu daabi ɛ sɛ mekyerɛ wo sɛ wonnim no starte sɛ fi deɛ wowɔ atade bi pam a meti sure sɛ wobɛyɛ ɛnyɛ wo pɛ ti na woyɛ it was written in the bible ɔhwɛ wobɛte ma sɛ baa ɛnyɛ wo pɛ ti na woyɛ it was written in the holy book sɛ israelfoɔ ntadeɛ a wɔhyɛ no nyinaa no it must be you have to ɛhia ɛno nti sɛ yɛhyia no mu a yɛyɛ hebrew israelite yɛ history yɛ culture akɔ aba yɛakyerɛ makyerɛ woka hebrew buru kwaba a akɔ aba ɛyɛ hebrew language ɛna woka buroni ne asɔre baeɛ no ɛna wobɛda ne yɛadwene ɛna yɛasɛntee buroni deɛ ɛne nnɛ yɛkura mu nti mesrɛ wo sɛ woasa so wohu w'akyi na wohu sɛ sɛ woyɛ hebrewni deɛ a atwerɛ no montwom go ase ebi a yɛbɛtwe blackboard no aba anim amama mo iwi a na motumi ahu ne motumi atwerɛ nti na sɛ deɛ ɛkɔ so no nti sɛ wobaeɛ a question biara wode bɛyɛ biara no wobɛtwerɛtwerɛ bɔmɔdeɛ no atwerɛtwerɛ no kama ɔfa kasa a yɛmmisa ne question gye sɛ wawie ɔfa kasa a yɛtu nwom ma a moteɛ no mofiri asɔre wode mama wabɛtena ase no tɔfo kasa ɛnana ano no a na awurade yesu ei ɛbi ne hanom wokɔ kɔnsɛ no mu a tɔfo no pegye saa na wode anwuma nnum ade nti a anwuma no mede hyɛ wo ma ɛnyɛ ha aha ɛyɛ knowledge high dedication yɛbɛbe yɛadwene sɛ woyɛ member na wote ase na woyɛ wadwene sɛ woyɛ hebrew israelite woyɛ free the man movement ni na wofi sɛ yɛ asɔre matwerɛ me din sabbat na maba na mekɔ ɛberɛ a wosua hwee a yɛbɛkra wafiri bɛyi wafiri yɛ hwɛ ne yɛ baa ɔmahu yɛ ɔtomfoɔ no no mɛtoma kyerɛ mu ahemfomafoma kɔbɛyɛ 20 ɔmu nyinaa ɛfira ntoma a fringes ɛwɔ ano ɛyɛ sign of royalty na wowie kora mpo a last no ɔtoa so wɔ sɛe just read it the down one ɛti no ɛhia sɛ wobɛyɛ sɛ woni tɛlani ɔbɛyɛ ama wo a wofrɛ menama de obiani wɔ ɔteɛ wo ne mi nɔba obɛnyɛ bi ama wo na wayɛ ama wo wahyɛ hebrewfoɔ atadeɛ ɔ sɛ african wear menka bi da ɛyɛ hebrew dressing ɔmampɛne kurufoɔ na ɛbaeɛ nohu sɛ abɔfo no awia yɛakyɛ na ɔpa yɛ kyɛw sɛ friday deɛ yɛbɛnyɛ friday wɛ o wɔwɔ atadeɛ no o ɛsi hyɛ no friday wogye sɛ wayera akyɛ paa wɔwɔ atadeɛ no wɔne ho abɔkyɛ hima bofra ntoma da ɔbɛnyɛ ne nsa obi sɛ ɛbi nsi da wɔne ho ghana ne ma mpanin a wahyɛ coat ɛkyerɛ nnipa a yɛyɛ